very important game. Tota make lo rona ke gore re win a game at all cost. Ke sense re se thoka. Because if we win it erha monyeta go ya kopile. Re go tshameka di game di le dintsinyane because so se se tona ke gore ba simana ba ba nne le game time. Games that begin game din din sinya na mo go bone different, you know, culture, different philosophies, different, you know, pressure mo go bone, so that ba reach or at least we have a pool of players who can play AFCON, play World Cup, because you'll realize gore ko kharna di practice games se dint me di haul mo ka safa o khana go hetela go pele ya be le di practice ya le e leng gore e go siametse gore o tswelele o test the character of the boys. Key players, those are the key players, of course, yes. One would not say ge ka ke a re ama, but with boys ba ke setseng ke ba selectile ke na le bone ke bona gore ke ba pusha to an extent. I believe ba tla tswelela ba tsaya ga bokopela le bothata bo tsereng teng, because kopela started a le monnye. The same boys bo Babutsi o monnye, and ke na le tumelo ya gore he's playing games ko Rollers tse dintsi, and one mo hela Rollers is a pressure team that will help him also gore a leke go, you know, go absorb pressure sentle. It's only that it's another stage mo go bona ke gone hela mo go ba tshosa, but it's just 5 minutes, 10 minutes, then you settle. Se re se tlhokang hela ke gore we keep on encouraging them to believe in themselves. Ba itse gore they are good players, why they are here, re ba pickile because of their performance. So we don't want any change mo go bona, but ba tswelele ka performance ene, ba re supensa ko di-teaming tsa bone, and then we'll improve the rest.